Mtu asipoongea na wewe, jua anaongea na mtu mwingine. Achana naye. Mtu asipokutumia message, jua anatumia mwingine message. Achana naye. Mtu asipokuambia I love you, jua anaambia mwingine I love you. Achana naye.